laftana yaadachee laftana yaadachee laftana yaadachee jirru sirraa nyaanna duunumaa nyaatta. Thank you.